Tonight on Muvhango.
Hey, finally ubheke la uyaphuna. Hey, kusami. Yabona imphumela yokuthi hamba sidobhadobha nje ngoqweni sihamba sidobha yilento ke. King. Hayi. Awungitshela. Akukho la sasahlangana khona before. Omusha la.
Muvhango, tonight at 9.